Radio Public Africaine. Radio Public Africaine.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mwashyikirizwa na Emmanuel Niyongeko.
Yini radio RPA ijwi ry'abanyagihugu mwavyumvise mu ndanzi turi ku munsi wa kabiri higenekerezo rya 17 nyakanga umwaka wa 2024 kaze mu kurikire amakuru twabateguriye ngira ngo mpere kuri bikuru bikuru biyagize. Umugwi w'igihugu jejwe agateka kazi na muntu CNIDH usabwa kuva mu gacerere ukora ico jejwe kugira agateka ka muganga Christophe Sahabo kubahirizwe. Ibyo ni bimwe mu biri mu itangazo ry'urunani rwishinze guharanira agateka k'abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi ESDDH, aho bavuga ko batewe umutima uhagaze n'agatotezo kanyomoje kariko gakorerwa uwo muganga. Ibijyanye n'ipfungwa rya muganga Sahabo kandi tukaza kubigaruka ko mu gice cya kabiri cyahariwe iki ganiro ubahuka. Nyuma y'iminsi ibiri hatanga uyu mwaka mushasha w'ishure, bamwe mu banyeshure biga baba mu ndaro ntibarashika ku mashure bitewe n'ikena ry'igitoro, naho hamwe icyo mu bwoko bwa esanse catanguye kuboneka. Nayo insiguro zaraye zitanzwe n'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Sosimo rihingura isukari ku catumye ikiro c'isukari kiduza igiciro ngo ntizigira ishingiro, mu gihe leta yari yahevye tagisi ingana n'600 ku kiro c'ico gifungurwa mu mugambwe Kodebu, bakabona ko ico kiro gishasha kije kuvuna abanyagihugu bari bugarijwe n'ubukene burenze urugero. Mugume hafi mu kanya tuja mu idonido. Ndasubiye kubaramutsa duhera n'amakuru mu gisata cy'agati k'akazi na muntu. Indwi irenga iraheze umuryango hamwe n'abanyagihugu bo ku mutumba wa Kagwema ya mbere turi muri zone na komine Gihanga intara ya Bubanza batazi irengero ry'umukuru w'uwo mutumba Merance Ndayizeye, inyuma yaho atwawe bunyuruzwe n'abantu bari bamuhamagaye bamubwira ko bamukeneye icabafasha. Amakuru avaho ku mutumba wa Kagwema ya mbere hamenyesha ko umuryango warondeye hose wongera utabaza n'inzego zitandukanye ariko ntacyo urabwirwa gushika ya mango. Eroje Divin Remesha.
Imisu munani rahize Ndayizeye Melance umukuru mutumba wa Kagwema ya mbere uherere muri komine ya Gihanga atabuze irengero giwe. Iyo ndongo disanzwe harugwa mu hanyonyo w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD yanyurujwe mu gihe yari ivuye gushikana icegeranyo ku biro vya komine ya Gihanga. Umuryango wa Ndayizeye Melance uramaze gutabaza atari hake ariko nta kiravamwo nk'uko bishikirizwa n'uyu munyagihugu.
Umuryango ni wagumirondera ubye hirya no hino muri CNDH kugeza
anyuzwa akajyanwa ahantu hatazwi kugeza ano mango. Ndayizeye Melance yitavye iterefone y'abantu bamuhamagaye bamubwira ko bamukeneye ivy'abaterera ku igikumu, bamusaba guhurira ku ibarabara rya gatanu rya Gihanga. Mu vyo bari bamutabarije kuri RPA bashikirije haravuzwemwo izina rya Nahimana Olivier asanzwe twari imbonera kure muri komine ya Gihanga, ko yo bari mu bateguye inyuruzwa ry'iyo ndongozi ya Kagwema ya mbere hanyuma bigashyirwa mu ngiro n'abakozi iperereza hamwe n'inderetsi zabo. Imva amasoko yacu yashikirije mu kudoma ko urutoke Nahimana Olivier no kubanira nabi Ndayizeye Melance byari bimaze igihe bimuranga bivanye n'uko yari akeneye ku ikibanza cyo gutwara umutumba wa Kagwema ya mbere kijyamwo bavukana sanswe ari no mujye nama kuri uyu mutumba nyene. Abandi bavuzwe harimo uwuzwi ku iritazerano rya Ndike yavuze ko yari amaze iminsi agendereza Ndayizeye Melance akiyunguruza rimwe na rimwe mu modokari ya Nahimana Olivier. Ishyirahamwe riharanira iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu Fokode mu matohoza ryakoze ku inyuruzwa rya Ndayizeye Melance ryamenyesheje naryo ku imodoka yamutwaye anyuruzwa yari mu bwoko bwa camionette Toyota Hilux double cabine y'ibara ryera yari ifise ibiyo bitabona. Fokode kandi mu matohoza yayo yaranavuze kandi telefone yahamagaye Ndayizeye Melance imbere y'uko aca anyuruzwa yari ifise nimero 69 ubusindwi 15 64. cyane yaba mu mujyango cyangwa mu banyagihugu bo mu Kagwema bose bifuza ko abajeje intwaro n'umutekano muri komine ya Gihanga bogira icyo bakoze kugira amenyekana aho ndayizemelance yajanywe uruganda rwa RPA guhamagaye kuri telefone mu sitanire wa komine ya Gihanga Leopold Ndayisaba urongo y'igipolisi muri iyo komine nyene komiseri Masabarakiza Philippe hamwe n'urongo y'umugwi w'igihugu wigenga ujeje ho gatya kazi na muntu CNDH 6 Vinini Muraba kugira twumvishe bashikiriza ariko bose twabakenye
Eroje diveremesha urakenuye tukiri ngaho nyene mu gisata cy'agati ya kazi na muntu mwabyumvise ndabica ku masonga urunani gwishinze guharanira gateka kabaharanira gateka kazi na muntu mu Burundi ESDDH mu mfunyapfunyo y'igifaransa rumenyesha ko ruhagaritswe umutima na gatotezo hamwe n'ihohoterwa biriko bikorerwa muganga Christophe Sahabo mu itangazo ryashyizwe ahabona kuri wa 16 nyakanga uyu mwaka w'2024 bahamagarira ubutungane bw'u Burundi kwikubita gashi ureke guhonyanga amategeko nkana kandi aribwo bwari bujejwe kuyubahiriza banasaba kandi umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNIDH kuva mu gacerere ukora kazi ujejwe mu gusaba ko agateka kuyo muganga kubahirizwa Josiane Muzaneza aragaruka kuri bikuru bikuru biri muri iryo tangazo
Iryo tangazo ritanguye ishyirahamwe ESDDH yibaza nimba umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNIDH wo buzi koko icujejwe kukaba nkako ESDDH bigaragaza amakenga ifise ku ruhara rw'uyo mugwi aho bibaza nimba ihohoterwa rya muganga Christophe Sahabo batarishigikiye bakaba barikoreye hamwe cyane nimba uwo mugwi atanga uvuna nk'iyo ufise zo guhagararira agateka ka muntu eka baranibajije nimba uwo mugwi w'igihugu utahisemo kwirabira hijya kugira ngo ntuyiteranye n'inzego z'igihugu iryo tangazo kabaye kandi n'akaryo ko kwibutsa amanyanga yose yagiye araranga dosiye ya muganga Christophe Sahabo mu bijyanye n'ubutungane ahabibutsa ko biteye isoni kubona uyo mufungwa yamaze imyaka ibiri yose n'igice atarigera aburanishwa mu ido n'ido kandi undura iryo shyirahamwe rimenyesha ko ryaguye mu gahunda aho ryumviye ko muganga Sahabo yakuwe ubutarariye mu bitaro kwa Khaled aho yari karavurirwa agacomogwa amaserumu bacisha nk'imiti mu kumuvura agaheza agasubizwa mu ibohero rya Ruyigi agikizwe n'amagara ibohero riri ku birometero birenga 150 byaho yari karavurirwa ariko icyababaje gusoma ibindi ishyirahamwe ESDDH uko tubanda yatubisoma muri iyo tangazo nuko bano mugwise NIDH umaze hafi ndwi mu gacerere kandi ibyo byose byabayurorera ntunagerageze guhagararira amategeko mu gusaba ko muganga Sahabo ari kuri kuvugwa nari byo muguzi neza ko muganga Christophe Sahabo agwa indwara ya mafyigo insuffisance renale mu gifaransa aha ESDDH yibukije ko abakoze ivyo bahonyanze ingingo ya 24 y'amategeko mpuza makungu agenga abanyororo na cyane cyane ko abamukuyemo amaserumu babikoze batabiherewe uruhusha n'umuganga yari kakurikirana uyo mufungwa mu gusozera iryo tangazo ishyirahamwe ESDDH ryasavye umushikiranganje w'ubutungane guhagarika gatotezo kari kugakorerwa muganga Sahabo akongera akanamurekura atakirinze gusabwa kuko ku bwabo ari kazira ubusa ku ruhande rw'umushikiriza amanza mukuru yasabwe kwirinda kugumiza mu munyororo umufungwa arembye cyane kuko irishobora gushika mu nyuma byose ariwe bizoheza bikabazwa nayo kubijyanye n'umugwi w'igihugu CNIDH ESDDH yawusavye kuva mu gacere rukavugira muganga Sahabo Christophe n'abandi banyororo bose bafunzwe mu buryo butabereye ikiremwa muntu ESDDH yanasavye ishimitse amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu yaba ayakorera mu Burundi cyangwa mvamakungu gukurikiranira hafi dosiye ya muganga Sahabo akongera akanagenzura uko amategeko ajyanye n'abafungwa akurikizwa cyangwa yubahirizwa ayo mashyirahamwe yanasabwe kandi kwibutsa umugwi CNIDH ucujejwe akawibutsa cyane cyane ko wigenga utagomba rero gukorera mu kwa kwa leta
arakoze Josiane Muzaneza abandi bagize icyo bashikiriza n'ishyirahamwe mpuzamakungu Human Rights Watch riharanira yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu umushakashatsi muri iryo shyirahamwe Clementine Domonjoy asaba leta y'u Burundi korohereza muganga Christophe Sahabo mu bijyanye no kwivuza ndetse akanahabwa uburenganzira bwo kubonana n'umuryango hamwe n'abamuburanira uwo mushakashatsi asaba kandi leta kurekura muganga Christophe Sahabo atakirinze gusabwa kuko apfunzwe azira ubusa Clementine Domonjoy harongera gahamagarira abafasha u Burundi kugondoza leta ya Gitega kugira ngo yubahirize agateka kuyo muganga dutegeye yompi Clementine Domonjoy n'umushakashatsi mu ishyirahamwe Human Rights Watch
Pour Human Rights Watch, nous sommes très préoccupés.
Muri Human Rights Watch, tu l'as dit, chinga chani ningora ni muganga Christophe Sahabu ari karachamwo na chani chani kubijanye n'amagara y'abatifashe neza yararavye mu ndwiheze mu gihe yari yaramusaburanishwa mu nyuma twagwa kwa muganga ariko inyuma y'iminsi biri gusa akaba yati yasubizwa mu ibohero rya Ruyigi. Hari n'amakuru twaronse avuga ko atamuntu n'umwe wo mu muryango wiwe ari kuriwe kuja kumuraba eka n'umushingwa manza wiwe ntari kuriwe kumubona. Nico gituma duteye ka muri ta y'u Burundi ngo ikurikiranira hafi ubuzima bwiwe kuko biri mu byijejwe na chani cyane mu bijyanye no kumuronsa umuganga hamwe n'uburenganzira bwo kwivuza neza. Tunayisaba kandi kurekura muganga Christophe Sahabu mu maguru masha atakirinze gusabwa.
Libérer immédiatement le docteur Sahabu.
Oya ari Clementine de Monjoy umushakashatsi mu ishyirahamwe Human Rights Watch riharanira agateka ka zina muntu. Nyuma y'akaruhuko gato turabaranya n'amakuru mu Kirundi twabateguri. Tuandanirize mu yavugwa mu by'indero ku munsi ugira kabiri hatanguye umwaka w'ishure w'2024 ushira w'2025 hari abanyeshure batari bake batarashika ku mashure n'abanyeshure boba babuze uburyo bwo kwiyunguruza bitewe n'ubukene bw'igitoro. Ivyo rero bikaba biriko birajuragiza abigisha aho babuze icyo bafata n'icyo bareka hagati y'ukwigisha bake bamaze gushika canke kuba barabangiriye. Inkuru tubaza Eric Niyonzima.
Intara Gitega nimwe mu ntara z'u Burundi irangwamo amashuri menshi y'indaro. Hamwe hamwe mu ijisho ryacu ryashoboye gushika kugeza igihe cy'isaha y'icenda n'igice kuri uwa kabiri abana batari bake ntibari bwashike ku ishuri. Ho mu gisagara hagati muri iyo ntara igize umugwa mukuru wa politiki y'u Burundi aho RP yashoboye gushika ni ku ishuri NH. Kuri iryo shuri muri ayo masaha ku banyeshuri barenga 1,800 bitezwe hari hamaze gushika abarenga hagati igihumbi.
Hano ku mugwa mukuru wa politiki ingaruka z'igitoro zibandanya kwibonekeza cyane cyane ku banyeshuri ni ukuvuga nko ku ishuri bita Ereje hategeze kuba hashitse abanyeshuri 1,800 barenga iryo saha tuvugana hakaba hamaze gushika abanyeshuri 914 abandi bose akaba asa n'umwe arahaseruka bitewe n'ibura ry'igitoro.
Ku ishuri Senede aho nyine ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega bari barindiriye abanyeshuri barenga 1,600 ariko muri ayo masaha ya saa cyenda nta gice cyabo cyari bwashike ku ishuri.
Kuri Senede igitigiri cy'abanyeshuri bose bateza kuba 1,650 ariko abamaze gushika ku mashuri 1,650 bonyine. Ubwo ni igitigiri twavuga ko twihweje neza kugira ngo tumenye uko abana bamaze kwitabira antes scolaire.
Ku ishuri ry'i Busiga mu ntara ya Ngozi kugeza isaha indwi ku banyeshuri bitezwe hari hamaze gushika ibice 60% gusa. Mu ntara ya Ruyigi abanyeshuri basanzwe bari muri iyo ntara nyene bakaba biga ku mashuri ari muri iyo ntara bahisemo kwiyunguruza bakoresheje amapikipiki. Abigisha mu twagiye turavugana bakabamenyesha kuko gucererwa kw'abanyeshuri kuzobononera urutonde rw'ivyigwa bitegekanijwe. Intara twamenye ko abanyeshuri hafi bose bari bitezwe bari mu ndaro kuri uwa kabiri ni Cibitoke.
Arakoze na Eric Niyonzima. Hagati aho rero mu gisagara cya Bujumbura igitoro cy'ubwoko bwa essence cyabonetse ahatari hake kuri uyu wa kabiri. Abanyagihugu bavuga ariko ko hari ubukene bw'amazutu. Emile Nibasumba mwidonido.
Igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu nicyo cyari gikenye mu bice bitandukanye by'igisagara cya Bujumbura kuri uwa kabiri. Bamwe mu banyagisagara bavuga ko igitoro cyo mu bwoko bwa essence cyari gihari.
Amazutu hapi siye kuri sidodido uravye imidugu igarukira kuri masiyakire amakwasitera agarukira masiyakire essence ubone sawo bw'amazutu n'umuduwibuye.
Ibyo biremezwa n'uwo mushoferi aca amafaranga mu kunguruza abantu na bisi ahamenyesha ko mazutu atabonetse honone kara byinshi kuko bisi zitari nke zunguruza abantu ariyo zikoresha.
Amazutu nayahari ni make cyane bavuga nk'ibifungurwa byose bica biduga amatara ibiharage ibintu byose byaduze kubera ata mazutu ahari ariko esanse ryofuma. Imodoka nazo za transporo ziriko zirakora ariko nihe ugiye kuraba aho zinywera amazutu usanga ariho ziri zaharaye zahiriwe.
Iryo kena ry'amazutu mu gisagara cya Bujumbura ryatumye urujya n'uruza ruhungabana kuri uwo wa kabiri nk'uko bimaze igihe bamwe mu banyagisagara bakamenyesha ko imiduga yunguruza abantu yari mike.
ndagushimire Emile Nibasumba ivyo rero bikaba biruko mu gihe haheze imyaka ibiri umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yivugiye ko ariwe yafashe mu minwe ibijyanye n'igitoro ariko gushika ubu kikaba kitaratorerwa inyishu amakuru dufise abandanya yemeza ko ubukene bw'igitoro bwinyegejemwo ubusuma bukogwa muri icyo gisata n'ishyirahamwe Prestige bivugwa ko yegukira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye tujye mu gisata cy'amagara y'abantu uturusho tumwe tumwe bafitiye uburenganzira ariko batakironswa ni kimwe mu byo babiriko bituma abaganga bahunga ibitaro bikuru byo ku Mukenke ni muri komine Bwambarangwe intara ya Kirundo bamwe mu baganiriye na Radio RPA bavuga ko ubwo burusho bamaze amezi 8 bataburonswa bakabona ko ari ugufatwa nabi idonido na Herve Niyuhire
uko guhunga ko baganga aho bita abadogiteri ku bitaro bikuru byo ku Mukenke mu ntara ya Kirundo kwaturutse ku gutaronswa uturusho bafitiye uburenganzira basanzwe bahabwa buri kwezi haraheze amezi 8 mu kiringo cy'amezi 4 gusa mu baganga barenga 6 bari kuri ibyo bitaro ubu basigaye 2 gusa bafashe ingingo yo kujya kurondera akazi ku bindi bitaro mu ntara z'uburaruko aho bibaza yuko byaba bikigendeka nkuko bivugwa n'uwo munyagihugu jemeza ko abaganga bo kuri ibyo bitaro baduma kuri utoke umuyobozi w'ibyo bitaro kubatoteza abakozi mu kazi kabo ivyo tuma mbere no musaruro w'ibyo bitaro ugabanuka
Kawa ugambele tuona kujo kushua kutanga Mbuma serigisa yosu kakisha madoba ndegu spikashi Kuhiko tulabuka duchi Tuna tulabu kuhu Asatawa foroma Jio natuma nize ngubu Numu saru uzo habu sanga Na unyele waka wanoche Kuweira kili inzu Zimwe ili mga dupu sasa kupana Na haku kashuka uke katabone Jio do tumabana hahunga Kuwe wapuka wachi Kareche Kufata nari Awa wadulcheri Awa wane hawa anu Kala toke tokare inze kujo Awa mwe wadu hapa na wanyene Wa foroma gomo
Izo biru uko mugihe abagwayi bituri ibyo bitaro bidoga bavuga yuko batakirwa bikwiye kubera ubukene bw'abaganga abandi nabo bagahitamo kujya kwivuriza ku bindi bitaro uruganda rwa RPA rwaronde kuri telefone yiwe ngendanwa Dr Samson Minani umuyobozi w'ibitaro bikuru byo ku Mukenke kugira agica yivuze ko telefone yiwe yahamagara ntiyitabe
RPA
Tujya mu bidukikije abanyagihugu bo muri komine Murwi intara ya Cibitoke baratunga gatoke bamwe mu bajejwe intwaro bamaze imyaka irenga ibiri batema batongora ibiti by'igitara cy'ishamba rya Murwi bagasaba ko iyo ngendo yohagarara ku neza y'intara yabo hamwe n'igihugu cyose inkuru tubaza Elvis niyo mwongere
ni shamba rinini rigizwe n'inkara tose nini ziteye igomwe aho muri komine Murwi iryo shamba rikora ku mitumba 3 mahande mugimbo na ngoma yo muri zone ngoma ibiti by'iryo shamba amasoko yacu avuga ko byatewe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 981 ku mfashanyo y'ibanki y'isi yose bamwe muri abo bajeje intwaro baduma ku rutoke n'abanyagihugu bo muri komini mu guko bariko batemesha batongora ibiti by'ishamba ni musitaneri Merikiade Nzokizwa nayo hamwe na Kareme Bizoza buramatare w'intara ya Cibitoke isoko ryacu muri komine Mugu rimenyesha ko mu mwaka w'ibihumbi 2021 komine Cibitoke yasabye uruhusha rwo gutema ibiti byo muri iryo shamba kugira bakuremo imbaho ziheza zigakurwamo intebe z'abanyeshuri intebe zarabonetse ariko ni nk'aho uwo mengo hatanzwe uburenganzira bwo guhonya iryo shamba imyaka 3 inyuma yaho n'ubu baracatema batongora
ibyo biti byatewe na ni Banki Mondiali ya Kejego bitwavutse ariho tubisanga kuva muri Benevente Vende imba intebe zarabonetse amashuri yose arakwigwa kuva muri Benevente ye musitaneri afatanije Mustaneri Merikiade afatanije na Bizoza Kareme buramatari baciye babandanya basatura ivyo biti
Mustaneri wa komine rero yoba ari mu bariko bikora kuri ivyo biti kugira duze inzu yiwe
imbaho zimwe Merikiade azijana kuzubakisha n'inzu mu gihosha mu gisaga Bujumbura izindi azijana kubaka inzu ya se wiwe ku mutumba wa Buhayira ubu rero hoho ngira ngo hasomba n'amafoso 5 ku munsi Ijo mbaho jija mugisagara cha Bujumbura kugurisha.
Buramatari w'intara cy'ibitoke kumwe n'umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi boba bari mu barekura abantu gutemagura ibiti muri iryo shamba.
Ubagiye bashaka tubarira ngo itegeko ryatanzwe n'umushikiranganji wa mbere ndakugarika ngirako buke hamwe na ngona bizaza karene mburamatare w'intara y'ibitoke mugabo tukabona karamanyange ngaho kuri rudiri kugira gurisho gisomba gurisho yego.
Abanyagihugu bo muri komine Mugwi basaba ko iryo shamba ryokingirwa ku neza yabo no ku neza y'igihugu cyose. Nzokitwa nayo Merikia Demustane wa komine Mugwi aremeza ko muri kino gihe hari imigwi ibiri iriko ibaza imbaho muri iryo shamba. Muri iyo migwi we ngo ntacyo yobibazwa ko umugwi wa mbere ni ukorera intara. Aba bariko babaza imbaho bitegekanijwe ko zizovamo intebe zo kwishure ry'abagendana ubumuga bwo kutumva no kutavuga ry'Ikarurama ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Umugwi ugira kabiri n'uw'abakozi b'umuntu musitaneri atashoboye kuvuga. Ku ruhande rwiwe Kareme Bizoza buramatari w'intara ya Cibitoke yadusavye ko twamusanga kubiriwe.
Biragoye gutahura ingene igiciro ku kiro c'isukari caraye kidubugijwe birenze urugero mu gihe leta yagabanije amafaranga agera ku 600 kwitagisi ryahora riva ku kiro c'ico gifungurwa. Kefa n'ibizi arongoye umugambwe Kodebu amenyesha ko bibabaje kuduza igiciro c'isukari mu gihe atacahindutse ku mishahara y'abakozi ba leta. Agasaba ko ibijyanye n'isukari byo kwicarigwa kuko ingaruka ari nyinshi. Dutege yompi Kefa n'ibizi aramutswa umugambwe Kodebu akaba hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri.
Mu mugambwe Kodebu twaratangaye tubonye ingene isukari ryadubugijwe aho ikiro cavuye ku 3,300 kigasimbira ku 8,000. Isiguro zatanzwe twe twabonye yuko isiguro zidafashe. Baravuze yuko ibikoresho bakoresha vyaduze. Bavuga yuko bipfuza kwegereza igiciro c'isukari isanzwe iva hanze. Ivy'ibiciro nizo zari kuduga kuko leta yarakuye itagisi y'600 ku kiro c'isukari muri no tegeko ry'amafaranga turiko turakoresha ubu. Kandi umuntu afise ibidandazwa biri ku mafaranga make yitegura kudandaza kumbure gusumba abandi babafise ibidandazwa bizimbye. Ibi rero byo kuduza igiciro c'isukari bizogira n'ingaruka mbi ku bindi bikoresho, ku bindi bintu byose bikorwa harimo isukari nk'ibinyobwa vya Bararudi, imikate n'irya mitobe yindi basanzwe bakoresha isukari. Bikazoza rero kuvuna abenegihugu basanzwe bugarijwe n'ubuzima buzimbye, na cane cane nk'abakozi ba leta bobo imishahara yabo idaheza ngo ikiduga kwera ikicaye kiriya caduze. Cyo gituma dusaba leta gusubira kwicara neza ibijanye n'urudanzo rw'isukari kugira ngo iyo sukari ishobore kuboneka ku giciro kitavuna ntikuremo akarenge 100%, ko tubona yuko ingaruka zitanguye kuba nyinshi.
Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ubahuka. Uyu munsi tuza kugaruka ku mabi ariko arakorerwa muganga Christophe Sahabo iruhande yo kurabira hamwe igipfunze uwo muganga. Abatumire baraza guca irya nino ibituma yaba leta canke ubutungane bose bahuriza kubandanya kumutoteza no gushira mu kaga ubuzima bwiwe. Ikiganiro ubahuka tugishikirizwa na Clovis Niyonzima.
Ubahuka.
Muganga Christophe Sahabo yahoze arongoye ibitaro kira hospital yafashwe kugenekerezo rya mbere ndamukiza mu mwaka w'2022 afatwa n'abakozi b'iperereza ry'u Burundi aho bamugumanye igihe cy'iminsi 40 imbere kumurungika mu ibohero rikuru rya Mpimba. Christophe Sahabo akaba ari hafi yo gukwiza imyaka 2 mu buroko ataraburanishwa. Ahari amagara aramukitse ariko nta burenganzira bwo kuvugwa n'abaganga b'inzobere afise. Bega ni igihe kidasanzwe kiri mu idosiye ya Christophe Sahabo gituma ubutungane n'ubutegetsi bwa Gitega bimufunze bibona ko uburoko arimwo budakwiye, ahubwo bikagaragara ko kumuzimanganiriza ubuzima aricyo cifuza. mbega ifungwa ryiwe ninde rifisemo inyungu kugeza naho umuganga ubuzima bwiwe buja mu kaga yaba ubutungane canke leta bose bakinumira. Mushikiriza manza Gustave Niyonzima yakurikiranye dosiye ya muganga Christophe Sahabu kuva mu ntango na Jean Claude Ntiburumunsi ajeje igisata cy'amategeko mwishyiramwe rukristu rigwanye ihohoterwa rya kiremwa muntu niyo batumire baza kudufasha gucijya nino ivyo bibazo. Turaza kumva kandi nibishikirizwa n'umumenyesha makuru akaba n'umuyobozi wa Radio RPA Bobo Rugurika kubiko birashikira muganga Christophe Sahabu kuri mikro muri kumwe nanje Clovis Niyonzima. Ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze mu kiganiro bahuka cy'uyu munsi. RPA kwa kabiri uheze niho hari hatekanijwe iburanishwa mu ido nido rya muganga Christophe Sahabu, ariko iburanishwa rikaba ritabandanije kuko amagara yiwe yateye atituka araheza ajanwa kwa muganga, naho muganga we yabona ko amagara yiwe yifashe nabi yarakuye kwitabwaho n'abaganga b'inzobere. Ayo mahirwe ntayo yagize kuko umushikiriza manza mukuru ntiyahengeshanyije ku mwaka baganga ataranatoragahengwe amusubiza mu ibohero ndetse n'umuryango we ntiwabukironswa uburenganzira bwo kumubona. Umushingwa manza Gustave Niyonzima atangura atubwira muri make igifunzo uwo muganga.
Dr. Christophe Sahabu ibintu bimwagira ni ibintu byerekeye societe commerciale kira kuberekeye abahora aribo novuga bafise imitahe myinshi muri iryo shirahamwe societe y'abasuisse yitwa Swiss Med International Limited. Bamwagiriza ko iyo societe yinjiyemwo itabaho iri fictive cyo bita ama societe offshore kandi ko atamabira yigeza yerekana ko rero ari ibintu vya foize ezage dofo n'ibintu vy'ukoguma atama kapitale. Iryo shirahamwe ryari rya mbere rifise umutaho ukomeye hamwe n'ibintu vy'amabi de bien sociaux atenta l'economie nationale. Ego rero muri rusangi no ico nogomba kuvuga nuko intandaro ya vyose bavuga bati leta yarashizemo imitahe siyo ya mbere, hari ibintu vyinshi vyinyegeje inyuma wewe ubizi ko wazanya abo bazungu baba ba mbere bakabaho mujya maheru kwanyu. Ibyo rero nivyo vyagiye imbere nivyo vyose rero vyagiye kuja habona haciye umwaka wose afunzwe urengwa kameza abiri kuva gifatwa bari barondeye ivyo bamwagiriza barabura yakiri no mwiperereza benshi bari muri conseil d'administration nk'uwari vice president aserukira Sokaru barafashe n'urugendo rw'indege baragenda mu gihugu c'Ubusuwisi kubaza umuntu avoka w'Umusuwisi ko iyo shirahamwe ibaho arabiye sugane zako zose bibaho baciye mu buserukizo bwo Burundi i Geneva. Rero niho nyene ubonera ko rero umuntu acavuga ati ni rubanza ahanini rugamije imvo zindi kuko iyo baba bafise bigaragara ntibari kurindira umwaka n'amezi abiri barondera ivyo bo baba mwagiriza hama niho nyangwa riteye ubwoba ryagateka kazi na muntu mu kunge n'imanza zitohozwa n'ingene ziburanishwa ibiringo byinshi byagiye birarenga impapuro zimufunga zigati gihe. Rero n'ibintu ubona ko birimo imvo zindi za politiki ahanini ntibashoboye kuronka ibintu byinshi bo mwagiri bari bakeneye ico kubita spoliation kwihagira imitahe yabo bazungu bibakamizwe n'ingoma bace baraba uwo no kwita umubuke misera tu niwe yabazanye nawe kugira tumwirukane reka tumufunge anatwereke izo nzira zingene amafaranga na finansuma yahoraza. Rero babona ntibabitoye niko rero bagombye kumukorera ikibi kibishe kiri no kumuremeka inkoni ishushe kugira abamwagirize ivyo vyose.
Bobo Rugurika umumenyesha makuru akaba n'umuyobozi wa Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu avuga ko muganga Christophe Sahabu afunzwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu kubera yababereye intambanyi yo gushika kuvyo bifuza.
Uno musi muganga Christophe Sahabu ntabwo afunzwe n'amategeko y'igihugu, ntafunzwe n'ubutungane, afunzwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu Marie Ndayishimiye n'umugore wiwe Angeline Ndayubaye. Ayo makuru tuyahabwa n'abasanzwe bakorera umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, abasanzwe bakora mu biro by'umukuru w'igihugu. Nicyo gituma mubona uno musi iyo dosiye ya Sahabu umuntu ayikazemwo n'ujya mu kuru rwego rw'iperereza General Ildefonse Barurema kuko yakoranye n'uwundi basanzwe bacuditse mu bintu byinshi by'amafuti bava hamwe mu yinga uwitwa Charles Ndagijimana umengo n'icyegera cy'umuyobozi cyangwa sindi kinatwara muri Sokabu nimba kiri umuyobozi mukuru ariko ubwa mbere abo bagabo babiri bari bashatse kwiba amahera bari bandi ariko arinjira muri Kira Hospital. Uretse amahera yinjira hariho amahera y'imfashanyo abazungu abadagi bari ko barabaha mu bintu byo kugwanya COVID. Niho rero bari ko biyumvira ingene boshira intoki kuri ayo mafaranga. Ivyo rero barayivye ayo mahera y'amahero barayiba mugabo munyuma abazungu bari ko ratanga imfashanyo barabimenya barabihagarika. Ariko bari bamaze gufata ingingo yuko bafunga Sahabo bakamukura no ku burongozi bwa bijya bitaro. Mwarabonye yuko bahashize n'uwundi muntu nyene atwara ivyo bitaro munyuma yarahavuye kuko kumbure nawe yabonye ko ari ibintu by'amafuti by'amanyanga bishobora no kumukwegera cyangwa kumwononera kazoza. Rero uno munsi ibi mubona bari ko barakorera Sahabo bamucuranguza bamutwara mu busho bamubuza uno munsi abamuraba bamubuza kuronga imiti harimo ikibi ikibi kirimo n'inzigo yuko harimo ivyo bashaka gukora batarashikako ubuye harimo ni nuko bifuza yuko bipfuma sandaba kuko kumwica byarabananiye muradi yuko umunsi baje kumufata mu bisanzwe abakozi b'iperereza bari bagiye bazi ko bagiye kumwica basanga ari kumwe mu nama n'abanyamahanga b'abazungu basanzwe bafite imitahe muri Kira. Ibyo rero no munsi ibi mubona biriko biraba nico bisigura ariko rero kandi abantu ntibibade yuko Sahabo ashobora kudore kugwa ngo nuko ngo hakurikije amategeko ngo nuko byagenze uko umukuru w'igihugu bwiwe muri atwe yavibwiye ko ari we yatanze kujya kumufunga. Ibi byose rero biri kubirakogwa n'amategeko atanga. Gusa ikibabaje nuko abo bagabo babiri nababwiye Charles na Kijimana na General Edefonse Habarurema bobo mu kujya guta mu ruduri umuryango w'umukuru w'igihugu babwira Angeline umugore w'umukuru w'igihugu yuko bazomwegurira bijya bitaro canke akaba ari wagira nk'umutaye munini nk'ubo bari bafite izindi ntumbero zabo. Ivyo Charles na Kijimana ahora avyigambye avuga ko Christophe atazomuvana mu gasho. Murumva yuko arazi ko ashigikiwe kandi ashigikiwe n'abasanzwe bategeka inzego zose z'igihugu. Naho rero mubona ari karagirirwa ayo mahano yose nicyo kibabaje hajyanye nta wundi muntu ashobora kumukura muri ajya mabwa atari umukuru w'igihugu.
Nishirahamwe akate Burundi bavuga ko ibiriko bishikira Christophe Zahabu biri mu ntumbero y'ubutegetsi yo kutubahiriza agateka kazi na muntu. Jean-Claude Ntiburu munsi atwara igisata cy'amategeko muri iryo shirahamwe amenyesha ko hari n'abandi banyororo benshi bakoregwa amabi nkayo hirya no hino.
Biriko bishikira Dr. Sahabo uno munsi twebwe muri akati Burundi tubona yuko ari ntumbero ubutegetsi buhari uno munsi kambere maze iminsi gutwara igihugu bwo kutubahiriza ibijyanye n'agateka kazi na muntu bakabikora bene umurango babona kandi ntihagire ico bibatwara bize kurenga amategeko bakabigira akamenyero. Rero ico gituma mubona ataco babwiye kurenganya umuntu kubuza umuntu by'amategeko amurekurira kuko biri mu ntumbero ubutegetsi tubona uno munsi twari igihugu mbere n'intumbero twovuga y'umugambwe uri ku butegetsi uno munsi bona yuko ibyo kubahiriza amategeko ataco kibabwiye cyo gituma ibyo guhonyanga gatya kazi na muntu bica bibavyishye. Dr. Sahabo rero numwe mu bandi benshi mu gihugu barenganijwe ariko bararenganywa kubera ko iyo baba bisunga iby'amategeko ategekanya uno munsi Dr. Sahabo ntaba ari mu munyororo abari imbere y'umuganga kugira ngo ashobore kumuvura hanyuma azoje imbere y'ubutungane afise amagara meza. Mugabo gutora kumusubiza mu munyororo atarakira ni ibintu bihonyanga amategeko kandi rero ntibidutangaza kubera ko niyo ntumbero tubona imaze iminsi iranga intwaro ihari kandi imaze n'iminsi.
Umushikiriza manza Gustave Niyonzima ahatubwira abafisi inyungu mwifungwa n'ihohoterwa rya muganga Sahabo gushika ndetse naho bamwipfuriza urupfu.
Hama uriko uraraba babifise n'inyungu muri iryo hohoterwa ryiwe nabo bose bari ku nzego zo hejuru mu gihugu bari bifuza iyo mitahe yabo bazungu bayisubirije ko baguma baronka n'izindi finansuma. Abo nabo rero tubasangamwo uwatwara ico gihe Sokabu yari vice president muri conseil d'administration akabifise n'inyungu n'abandi benshi bagiye barahendwa ko bozanamwe imitahe muri iryo shirahamwe bagateye imbere niho rero babishizemo inyungu yuko mupfunga ukuri nikuja habona ibitaro babitware bibakamizwe n'ingoma rero ugacusanga barabishizemo cyane cyane n'ugwego gutereleza n'ugwego gwa presidence kuko bari bemereye mu tambukanye w'umukuru w'igihugu ko kliniko mugira neza asanganywe iri mu kibinda bo yizana muri kirako ubangamye ari naka rero nivyo ubona dosiye yiwe igoye cyane gutahura ubona imara amaze hafu bimyaka ibiri urubanza rwiwe rutarumvirizwa ngo aburane koko mwido nido yisigura nico gituma ubona bamukira kiryo terabwoba bahohoterwa banipfuza ahubwo ko yogwa gasho niko rero umuntu abibona hama amateke karatomoye mu gihe impano izofasha kazotezurirwa tibatazoheza yake indishi yakababara ariko atari mu masentare yo mu Burundi abo bamufasha ariho bakiri kuko nyabutungane nibo babukoresha ntibwigenga bukora ivyo rero baba babutumye bizogorana nikireta giye ku mugabane w'amasentare mpuzamakungu niho yoshoboza kuzurizwa canke akazorindiriza indi ntwaro zikaza.
Mu gusozera Jean Claude ntibura umunsi ahanura leta kureka ubutungane ukigenga naye abemera ko ubwo butegetsi bubakoresha ibyo bwifuza harenzwa amategeko arabagabisha ko ariyo bazokurikiranwa kugatwe kabo.
Ubutungane rero biragoye kuronka impanuro twoguha mugabo muri rusangi impanuro twohatanga ku gihugu nuko ubwigenge bw'ubutungane ari ikintu gikomeye cyane ku gihugu no ku banyagihugu mbere no kubatwara kuberako no munsi ufise yibaza ko ari cyo gikoresha afise cyo gukorera ikibi wo yibaza ko batavuga rumwe canke wo bafise ico bariko barapfa mugabo menye yuko ejo buca bugacana yandi nta wuzi ngo butegetse ko ejo bazobandanya babufise kambere bira nimicuboka ko bavugumana ihe byose mu gihe rero ubwo butungane buzaba bukiri mu maboko y'abantu butari budakorera igihugu wariwe wese azoba ari ku butegetsi azohavarera ubukoreshe mu kwihora uce buba igikoresho cyo kwihora ihora ihori rero ariryo tsimbatara mu gihugu twebwe rero twahanura nuko ubutungane bwo bureka bukigenga mbere nabo nyine bakihagarara ko bagakora iby'amategeko abarekurira ntihagire uza kubatera igitsure ngo ukore iki mu gihe giteye kubiri n'amategeko kuko ejo ni hagira ubutungane yambika gahuzu abo bariko barakora ivyo bintu nibo bazokurikiranwa ntazovuga ngo nabitumwe na naka kuko nta namwe azoba yamusinyiye kugira ngo amubwire ivyo akora bihushanye n'amategeko twebwe rero twosaba nuko abajejwe gushira mu ngiro amategeko bo yashira mu ngiro kwari utafize mu ngiro kwari ukwari nawe amenye yuko ejo canke ejo bishobora kumukurikira ntiyitwaze ngo hariho uwa nteye igitsure uwo zogora yuko yerekana neza ko ari we yamubujije gushiteko mu ngiro kandi ari itegeko rihari nawe akaba yashyizweho kugira ngo ayubahirize.
Ni no kuri izi mpanuro zishikijwe na Jean Claude Ntibura umunsi ashinzwe igisata cy'amategeko mu ishyirahamwe Agathe Burundi usozereye ku kiganiro ubahuka cyo kuri uyu wa kabiri igenekezo rya 17 Nyakanga mu 2024. Ikiganiro cyari gishimikiye ku mvo z'ukuri zifunze umuganga Christophe Sahabu n'abafise inyungu mu iryo fungwa ndetse n'ihohoterwa agiye. Ndashimiye abatumire bacu, ndashimiye nabo bose bari baduteze amatwi naho ubutaha.
Ubahuka.
Nuko rero bakunzi ba Radio RPA ni hano ku kiganiro ubahuka cha mugenzi wacu Clovis Niyonzima dusozere ya makuru yo kuri wa 17 Nyakanga mu mwaka wa 2024. Mwakoze ku kanya mwafashe ko kuyumviriza, nshimira kandi na bagenzanje bayegeranije hamwe n'abahinga b'ibyuma batumye mvuga mu kanyumva. Nonyo ninge ko nari kuri mikro nkaba ndabasezeye ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu.